ಹಾಕಿದ.
Sarki daga Allah annabi ne sarki.
mixed by Mumachet Records.